etsa black ha re tsena go bona dire sebedisa cash sisi west up on kale around I'm the best go ka si bayazi ama pia no kipina tsa go kasa badala ka wena ba bana ba go kasa go bona tempo go kenya bo shula o dule o itse gore nkita o bua o tsama ya event bana nkita o dula a se trapping kipina tsa go kasa ka ba hemis ka ba fali chance patile pati go dula go tsetsa trance ka ba too much wena hlala pass bana botle ba regela ke me nice when I never get advice when I never get advice ke tile mona go di bia tsa le bolo ke batla go tswa mona ke tshwere ke ba balasa a o setse di bia tsa di lasa sisi west nkape ke ye gae le samte tsa ha ke na ya di hike this time ke shapa last fight ke to ba shela di ne boa last night ke batla go itse gore khota ke bokae ke bokae khota ke bokae khota ke bokae ke bokae khota ke bokae khota ke bokae
Ya di high this time shapa last fight kito ba chela di ni boa last